already know.
Aha turi ni muri quartier ya Buyenzi, zone Buyenzi, commune Mukaza, ahasanzwe hakorerwa imyuga itandukanye, aho twovuga nko gukora amamodoka, urudandazwa n'ibindi. Tukaba twashoboye kuvugana na bamwe mu basanzwe bakora umwuga wo gukora imiduga.
Kwa majina naitwa Safari Dominique. Kwa jina maarufu naitwa Fere.
Nitwa Safari Dominique. Bantazira Fere Gola. Nkorera ngaha mu Buyenzi nkabamaza meza n'inkorera hano. Natanguye ndu mwiga ubu nkabamaza meza n'indi hano. Mba mu Kamenge muri mirango ya kabiri ibarabara rya 13. Icyatumye nza gukorera hano nuko numvise ko ngaha mu Buyenzi bigisha neza umwuga wo gukora imiduga.
Nandokilinituma pia tena kukuya hapa kianza kujifunzia kazi hapa na kutumika kazi hapa. Mimi nafanya kazi yoyote ile ya gari.
Nkora kazi kose, ama suspansio, kugurura ama moteri, boate, imiryango n'ibindi turakora.
Nitwa Efraim Nikiz, umwanya munini ndawumara ngaha mu Buyenzi. Muga ku mugoroba nkatamukane. Si gihe kirekire. Mugabo ndiko ndakwiza amezi cenga. Mu bisanzwe byose ndi mvukira. Sini munatifu wa Bujumbura. Oya, ndi mvuka ruguru imwaro y'Inyabihanga. Neje amashure mbona umwenga ubuzima bwo kumara mu hera sikirenga. Namwari ryantuze ya exeta sinari nayitoye nenaza amanota make cyane cyangwa atako nguma muhira reka nze kugira iki nze kwiga umwuga nawe cyampitamo kuzi no mu Buyenzi mbandanye iki ibyo kwiga ibi mekaniki nkuko nari kujya gukora iki ibindi bon nize siya sosiyare y'imyenda isana media. Nubwo yuko nko muri mere ahantu hakoregwa imiduga myinshi mu Buyenzi tena ku mabarabara yose ibarabara ryose ryo mu Buyenzi zoca kuzosanga bariko baragira iki bariko barikora ku mekaniki mu Kamenge naho ndibaza na mabarabara nkata tubosanga bariko barakora ku mekaniki nk'uko niyo mpamvu naje ngaha mu Buyenzi ndafise mukuru wanje niyo yatumye nshika ngaha kwimusanga.
Mukamenya ko Buyenzi ari quartier isanzwe ikorerwamo imyuga myinshi na cyane cyane ibyerekeranye n'ivyuma.
Isana mu media.